Sanibonani babukela emakhaya igamalanga nguOlwethu ngwaMadlala. Ngibhalele iBlueWits ngoba ngifuna ukuthi ngimchazele ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngami mina uOlwethu langempela lo ngebangazi ke mfana la eFrance. Ngifuna ngichazele ukuthi kwenzakalani ngempela ngebody vision yami njengoba sekinje nani nayibonela-ke. Endaweni babeze bangiqambe ngisho abagama bengiza ngostufuza bese ngichaphi yabo lezo zinto ngoba yingangokugesi ngangibanyisa amantombazana lana-ke eFrance angiphatha ngingazwana neyodwa ngikutshele kwaphi la ngangibanyisa babengaboni lutho babengafiki nje kumina befisa ukuba yimina engangibaba bo ngangokugesi lalela angifuni-ke kwakuyiphatha-ke nje abafana bazala endaweni wema babengisaba ngangashela nawo yedwa babengisaba ngenandla ukuthi bengiqhamuke kuvele kusuke ukuthi nya ekhona yedwa zothi ngoba babebona kahle nje usazongiqala ngaphi indlela engangibaba ngayo engangafane nokuthi ngihlale lami neFrance indlela engangishisa ngayo mina ngangidila nabafana bamapholo ama-BM ngithi uma ngihamba angiphasi uma ngiyethawini-ke nje angifiki ngisho ukufika estobhini ngoba imoto ezoqhamuka ngizoyigibela hawu mashini yabo nje ngingababuza nani ebo ngangiwugesi mina bengisaba ngalendlela yokuthi umuntu mengagezi umfana lami engagezile ngihlangana naye nomesto uyajika ngize ngidlule ngoba uyabona ukuthi ngizothi yini una le ayibo khona esinye isilima-ke nje sala endaweni esahlezi sibaleka singagezile phela sixaka siyayibo ngizomconfronta kanjani nogeli ngizombuka kanjani engeze usho lutho kumina esabe ukungibuka engagezile into esingixakwe ebala noma esegezile uma ngihlangana naye nje abaleke ngimbona ukuthi hhayi namhlanje ukliniki ibandla ugezile abaleke ila ngayivuma khona ngathi a ngugodi
awenake ngani hawu ngibalekelani futhi ngoba manje ngigezile nemndisinina nje
yabo nje uma ngiphosta nje kuma-social media ufacebook instagram hayi bo angithole o-2k mina 2k likes baba ama-comments wena be-comment otira yabo nje utira usawakhomenta ngami zibe live ngaphendula nje abambala ngoba nje bo ama-celebrate oma-dm angiphathi-ke nje babeza begijima ngiyizibele nje ngiyibukele yabo nje kwenye iclub khona la sasikhiphe khona-ke mfana kuyi-weekend enkulu zobuhlaba nabangani bami zobuhlaba hhayi nangiphela unek music usefuna ukuthi ashubhela kumina ngampakise ngikathi hayibo kahle nje wena wezibona unalapho phela wengakayo yabo wengayi wengakabileli hike nangidila nabantu abaserious guys yabo mengithi abaserious
shouthi yabo guys ngeday decide ukuthi kumele sengiseklabhini uma siseklabhini okay alright i-weekend enkulu kugcine nje ama-celebrate umngane wami azoshela unek music mina wonke ngazoshela u-tennis esazacile I was like hayibona mhlembo akanamali nje akanamoto basamveza nje mfethu nje yazi indlela acika ngayo lapho-ke uOlwethu wayitshela ukuthi nje nengingakwazi uOlwethu nje even kwama-DMs wayengikhombisa ebaziba imagine yabo nje mnashela ma-celebrate ngazo nje nishoko ukuthi nje ngiyaqoma kodwa ayi tene so isaze cile bo mhlampe engasabuye manje ngicela ukuthi ubuye kanti manje yabo uzongishina manje ngizomvuma
khona omunye umngane ami-ke ke yena ngangizwana naye oyiskim sami sangempela-ke yena enganginaye-ke la nje endaweni owami enkosi yami umy friend kwahlezi kushela mina njalo angiphasi mesemgruveni-ke ematshaleni hlezi kushela mina kubizwa micela mina inami ngangize ngimdabukele ngize ngibatsheme ngibonza lomfana ngimfuni ngimlahlele kuyena ngimsethele phela iskim hawu ngizothi njalo nje njalo inini oshubhayo yena dololo ngibona ukuthi ha nkosi yami naye uzobona engathi ngumngane ongenazwelo ngivele nje nkosi yami umngane ami uma ngibona ukuthi hhayi vele lwa ngimfuni ngangisize ngalutho akanatwa nje kodwa u-right kodwa ngithi hhayi friend ungangena ngimsethele naney'namba yabo ngimxhuma ngimfake phela nayentweni kodwa nje wi naye ngangizwana naye phela ngoba nganginqina ukuthi ngize ngibe wayengizwela indaba wayengikhulekisela indaba-ke yena owami engilisela indaba ukuthi asebethi nga khona ngizoyenzela kakhulu ephuzini lokuthi ngosebethi angenzela indaba yokuthi banye kakhulu nganami-ke kodwa-ke yena-ke wengekho kwiligami kuwukuthi phela ngase ngifuna umuntu naye phela yabo nani nayithola le nto
siyahamba
namhlanje ngase
singashaya
ibandayo
I want to just be singing in on Ganami, so I took over sharing Yangu Kuman and
Ginaga.
I boga shabble and a question.
I was
the
woman.
I was the important Japan, Ozek, meaning I was a good job and got just put down a command in a similar language.
Yeah, but it's always with your way. Ish, why don't be? I'm not so about the condom in a servant. I'm only so very emotional. Can Rami, a American, but what is it? Got down on a call to my own better. Because every time I'm company, what was his wish always? Get yourself and get more bedmen, but hey, my best, I'm actually fine. Mind you, I'm most a book for you, with book for you, and she chin. Yeah, no, she chin was a book for you, over time, was a moonbeam, but I still call me that boy, you know.
Langa when I call in a good yabo, Yashisa, oh man, no babala, by telling and she doyab. Yay, the other day, Menum Ganami Pela, Gashis, and when I saw a good drink, Kamuki Parak, such as Ma, Lipasum Dafula, Lissis or Spamba Pelling Coons, Melis Jeb, all I want I mean, Lang, we sell Ganam, Kosame says, and Gasata, we sang and whistle a pela in the phone, Bawan was Galang for Blank said, and that's Angagis, Mudas Langsi, Alang, but Gisita, you pangalo langa, Galang, faggy face mask, and Gomanga Zuzu and Zaran, and Gisita, you pang, and most young woman, did it to say mean, Lazan, we sell a phone, Kabanga, young gay guys, and getting in a news, and I didn't feel it, and Gisang Baba, Mina. Young one man. I'm not going to be able to get a phone.
As we're not going to say, I'm not so rising, but just. Yes.
Gavo.
I bominate.
If you take one.
Gavo.
All right, but then I was on.
I know I'm going to be funny.
I'm going to be funny. He's what I'm going to do with my phone. I'm going to try to get my phone. I'm going to go to the clinic.
Ngiphinde ngibonge nesihuba ke bandla laba ka iBlue basuke yonke le ndlela bezobheka isibo akekho phela umuntu osethi notice isibothwani sjenga nami esasiyihithi ngekhatsazo bangezithi ukuthi ngibonakalise ngikhulume ngixwayisa odade bese bangaphandle la abancane abangazi lutho ukuthi abafana bazofika bakhlwithe lento oyitshela ukuthi nayo yokugcina and ayi cha shema abafana ba good and ngiyabavuma nakho kokunye sibo sisi bami la ngaphandle menithola ithuba lokuphula abafana inhliziyo hhayi ningaxeki niphule nga-3 nga-4 nibaphihlize mina bangimoshile abafana nizobe senilela nale mpi yayisikiwala siyalwa sike mpini cela guys ngenze njalo ngiyabonga.